Molweni, igama lam ke ndinguAkhona Mxathule. Masisombulule ke le ingxaki ethi siyaxelelwa uba uWilliam umdala ngokuphindaphindwe kane kunoBen. Kwiminyaka eyi-12 edlulileyo uWilliam ebemdala ngokuphindaphindwe kasixhenxe kunoBen. Unangaphi ke ngoku uBen ngoku? Masijonge ngokuthi eyona nto ke yintoni esingayaziyo apha. Kukuba ke into esingayaziyo uba unangaphi uBen ngoku. Masithi ke ngoku uB umele uBen. Kuba ke eqala ngoPhi, sawuthi uB ngokaBen. Sawuthi uBen, uB ulingana noBen iminyaka kaBen yangoku. Unangaphi ngoku uBen? Masijonge ngokuthi enye ngoku into esiyinikiweyo okanye inkcazelo esiyinikiweyo ngoBen. Masiyenze ke sithi asicinge ngoBen. UBen size ke ngoku naye uWilliam singamkhuphi sicinge nangaye uWilliam. Size ke ngoku kunamaxesha amabini ke apha ekuthethwa ngawo. Ixesha langoku nexesha leminyaka edlulileyo eyi-12. Masenze imiqolo emibini. Sawuthi ke ngoku lo mqolo wokuqala ngungoku siye ngoku nomqolo ka-12. Masithi ke sijonge ukuthi ithini iminyaka kaBen ngoku. Kuba singayazi ke besesitshile ukuthi asiyazi izaba nguphi ke loyo uphi umele ukuthi asikayazi iminyaka kaBen. Sawubhala nje uphi phayana. Ibisithini ke ngoku kanti yona iminyaka kaBen kwiminyaka edluleyo eyi-12. Nayo ke asiyazi, sawubhala uB. Sawuthi ke ngoku uB uthabathe u-12. Ngoku ke ngoku ithini yona ekaWilliam ngoku. Yabona ke ngoku lena ntsika le sentence yokuqala isinikile inkcazelo ukuthi uWilliam umdala ngeminyaka eyi-4 kunoBen. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku umdala ngokuphindwe kayi-4 kunoBen. UWilliam uzawuba mdala ngeminyaka emine kunoBen, sithi 4B. Kanti ke ngoku ebenangaphi kwiminyaka edluleyo eyi-12? Uba ngaba ke una-4B ngoku kwiminyaka ke ngoku edluleyo uzawube engu-4B uthabathe u-12. Eyi, nikumdla ke loo nto. Asike wenzike umsebenzi ke kumqolo wethu wesibini othi kwiminyaka eyi-12 uWilliam kwiminyaka edlulileyo uWilliam ebephindaphindwe kayi-12 ukuba mdala kunoBen. Eli nani ke lizawuphindaphindwa kayi-7 kasixhenxe. Into esizawuyenza ngosawuphindaphinda eli nani siliphindaphinde ngo-7. Kwiminyaka eyi-12 edluleyo ke uBen iminyaka kaBen ibimncinci ngeminyaka eyi-7 kaWilliam, okanye uWilliam ebemdala ngokuphindaphinda kayi-7 kunoBen. Asisenze ke ngoku ukuthi siyibeke ibe yi-equation. Ke ngoku singathi u-7 uyiphindaphinde ngalena, u-7 uphindaphinde ngeminyaka kaBen engu-12. Sawuthi iminyaka kayi-7 uyiphindaphinde ngo-12. Izawulingana ke loo nto neminyaka kaWilliam engu-4B uthabathe u-12. Anyana mana soyibona sesiyifumene ke ngoku isisombululo sethu. Ngoku ke ngoku kwafuna sisebenzise u-algebra ukusombulela uphi kaBen. Into yokuqala ke esinofuna uyenzeke ukuthi sisihambise lo 7 sithi u-7 umphindaphinde ngo-B u-7 sino-7 B ngoku uthabathe u-7 umphindaphinde ngo-12 sifumane u-84. Loo nto ke ngoku izawulingana no-4 B uthabathe u-12. Ilingana ke no-4 B uthabathe u-12. Le equation ke yonke ke iphindaphinde ngo-7 minyaka pen A7. Singenza ntoni ke ngoku ukusombulula le? Singavele ke sithabathe u-4 B kumacala omabini. Asenze loo nto ke. Sithi u-4 B umthabathe kumacala omabini. Senza i-equation ke ungalibani. Masiyenze lula ke. Sithabathe u-4 B kumacala omabini. Kwicala lethu ke lasekunene iyahlabana. Sishiyeke no-0 u--12. Sishiyeke ngoku icala lethu lasekhohlo no-7 minus 4 B sino-3 B. Sehlise u-84. Sifuna ususa ke ngoku lo negative 84. Sidibanise ngoku 84 kumacala omabini. Sidibanise kumacala omabini. Kwicala lethu lasekhohlo ke u-84 bayahlabana, sishiyeke no-3 B alingane ke kwicala lethu lasekunene u-12 u-minus 12 umdibanise no-84 okanye uthi 84 thabatha u-12 sifumane u-72. Ngoku sifuna ke ukuthi sisombulele u-B, sahlula amacala amabini ngo-3. Sishiyeke ngoku no-B ulingane u-72 umahlule ngo-3. Sawushiyeka ke ngoku no-24. Andanoba uyabona ke ngoba impendulo yethu siyifumene, kodwa masibale ke ngoku sithi u-3 uyangaphi ku-72 kayi-2. U-72 sithi u-2 times 3 ngu-6, uthabathe sehlise u-2. U-3 uya ku-12 kayi uphi ke ngoku uya kangaphi kayi-24. Impendulo yethu ke ngoku ngu-24. Masijonge ke ngoku kakuhle ukuthi le mpendulo inyanisile na. Ithi ke ngoku uWilliam umdala kuBen xa iphindaphinde kayi-4. Sithi u-4 umphindaphinde ngo-24 ngo-96. Mhlawumbi ke ngumntu omdala kakhulu, ngumnumzana uWilliam. Uneminyaka eyi-96. Mhlawumbi inoba ke ngutata omkhulu kaBen, asinoyazi. Sithi ke ngoku iminyaka eyi-12 edlulileyo uWilliam ebena-84 ubudala. UWilliam ebena-84. Loo minyaka ke iphindaphinde ke kayi-7. UBen kanti yena ke ebena-12. Nyani ke u-84 uphindaphindwe ngu-12 umphindaphinde kayi-7. Isebenzile yonke.